B 3 G 3 A 2 G 5 A 4 E 4 G 3 G 1 C 3 D 2